Radio Public Africain. Radio Public Africain.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukamwishikizwa na Onesime Dushimagide.
Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba Herufu yabivanye naho mwese aherereye ku migabane itandukanye. Kaze mukurikira amakuru avuga kuri 25 ngenekezo rya 33 uheshi umwaka wa 2023. Tuhere ku ngingo nkuru bya gihugu. Ishirahamwe rihuza abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi rihamagariye abarundi baba muri ico gihugu kutita ubutumire bahawe n'urongoye umugwi ujeje kumenya ukuri n'ukwiye kuramira Severe Pierre Kabenda yicariye mu rugendo asanzwe arimwo muri ico gihugu c'Ububirigi. Ivo bashikiriza muraja kuzumva murano makuru. Murano makuru nyene muraja kuva abanyagihugu bo mu ntara c'ibitoki batabariza abafungwa bari mu gasho k'igipolisi muri iyo ntara aho amagara yabo yatanguye gusinzikara bitumwe n'uko bafungiwe ahantu batagira isaganirizo. Mu gihe abarundi buca bahimbaza imyaka 31 irangiye uburundi bwose ntayo kwikukira ngo birabaje kubona abarundi babandanya gushihana aho ku ngo bumwe. Bishikirwa n'umunyapolitike Charles Mukasi muraja kumwumva nawe nyene murano makuru. Nayo mu kiganiro dukingira ibidukikije cuno munsi turaja kumva uko amashamba yifashe mu gihugu hamwe n'uruhara rwa hamwe n'abandi kugira ngo ayo mashamba akingirwe. Aya ni ayandi twabateguriye ni mu kanya kaze mu idoniye. Ano makuru tuyahera mu gisata ca politike. Ishirahamwe rihuza abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi bahamagariye abarundi baba muri ico gihugu kutita ubutumire bw'urongoye umugwi uje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Severe Pierre Kabenda yicariye mu rugendo asanzwe ariko arakora muri ico gihugu. Emerika Meya arongoye iryo shirahamwe avuga ko sivye ko uwo mubonano ataco woshikako kubera Severe yamaze gushikiriza icegeranyo n'amashinga amateka ngo vyarabonetse ko itarajwe ishinga no kumenya ukuri ngo niyo hageze abayiha amakuru yitifuza ishyahe nyanyura ku nyungu zayo bwite. Kurikira Amerika Meya arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi.
Nivyo twararonse ubutumire bw'ubuserukira Uburundi mu ngoma y'Ububirigi adutumira kuza kuja kubonana n'uburongoye Severe Pierre Claver Ndayicariye n'umugwi bazoba bari kumwe kugira badusigurire ivyerekeye intumbero bari barahaye Severe ivyo bamaze gushikako ngo no kumviriza abarundi bamwe bamwe bafise ico babonye canke bazi ku biza vyashikiye Uburundi. Turejeje kuronka ubwo butumire tukabonana nabo korana nabo dufashanya twasanze tutoja kubwitaba. Turanatumira n'abandi ko batobwitaba ku mvo zikurikira. Imvo ya mbere nuko Severe yamaze gutanga raporo irashikiza inama nshinga amateka. Muri ico gihe ivyovugwa vyo bimfagusa ko gutumwanya twiyumvira yuko atari naco kimuzanye yobazanywe n'ibindi. Ikigira kabiri naho twokavuze dukwirikirana ku munsi ku munsi bibera mu Burundi nta kitavuzwe ntaco batamubariye mu mihingo yose y'igihugu no mu migwi yose y'abarundi kuva kubihebeye Imana gushika guca ku bajejwe amabanga yabo bw'umuntu waramuheto abahora bakwara ibihugu n'abandi barundi ku bice byabo bamwereka makenga arafise ukuntu adafatira ko ibintu bamubariye bidatumbereye n'ivyo we abayiyumviriye ntacyo gituma atakamaro na kamwe kuja kubimubwira ntakamaro ko kumusubiriramwo yuko ivyo twabonye mu gihe atobifatira ko ntakamaro ko za kumubwira intumbero yuko nywanesha abarundi mu gihe yiwe atariyo yafashe. Ni muri ico gihe rero duhamagarira abarundi ko batokwirirwa baragenda ariko tuboneyeho no gutera kamo abajijwe abarundi baba ababatwara baba abajejwe kubayobora mu byo gusenga kwiyumvira ivyo kwikira inyuma y'ivyo Severe ari karagira kugira ngo barabe ko hari coshoboka kugira ngo bamugarure areke wara igihugu mukabikabisha.
Yari Amerika Meya arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi. Tubandanye n'amakuru ya politike kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya mbere mu Kakaro. Uburundi buzohimbaza isabukuru y'igihe 31 bushikiriye intayo yo kwikukira. Naho yari igihugu kitakiriye ku ntwaro ya gikoroni, Karori Mukasi arabaza undi kubona muri ico kiringo cose abarundi babandanije gushihana no kwicamo imigwi aho kuguma bunze ubumwe hamwe no gutsimbataza amahoro. Kurikira Karori Mukasi arongoye ihuriro ry'ubushakashatsi n'ivyiyumviro bifatiye ku ntwaro zisunga intahe n'ingingo mwambutsa Bonne Gouvernance muri ndwi y'Igifaransa.
Ikintu nyamukuru Uburundi bwari bwashitseko ku ntahe yo kwikukira nuko Uburundi bwikukiye mu mahoro mwumwe ni mwumutekani na handi kwikukira yari kintu ibihugu byose byari ku bukoloni byari bigeze ko byose byari kukiye mugabo nukuri kikukiye biciye mu ngorane nyinshi duhereye no ku bihugu duheranye ariko ibihugu byinshi byo muri Afrika kikukiye mu mubabaro mwinshi w'amacakubiri ingwano n'ibindi bene icyo nicyo twari twashyitse ko gikomeye kandi nicyo cyatakaye ubumwe abarundi berekanye mu kwikukira ubu nibwo buvuze nicyo gituma igihugu kiriho kirasambuka abantu n'imagiriranire no ku isi yose ibihugu n'imagiriranire hakaba hariho rero kumbure n'abacu bakoresha igikenye n'igitugu n'ibindi bene ibyo kugira ngo imibano hagati ibihugu byabo kumbure itere imbere bisumba iy'abandi nibijya bise neocolonialisme cyangwa imperialisme mu Gifaransa ubu nabyo nyine biriko birahinduka ariko hazokama kumbure hariho ubufise ubukerebutse busumba ubundi ariko icyo abaharaniye kwikukira ku Burundi bari badushikije ko nicyo cuko ubumwe busumba byose nibwo buzana amahoro mu bantu iyo ubwo bumwe buhavuye nibyo rero tugeze ko kera twavuga ko turi Abarundi ubu twacanyemwo twiciyemwo imigwi biva hanze uko biri kose Abarundi bari barerekanye ko bashobora kubigwanya bikwiye ubu byaratunaniye naho tugeze niyo ngorane dufise nta bumwe dufise nta terambere rero dushobora kuronka namba
tukivuga ku makuru ya politike mu Burundi n'amashinga mateka ngo ntiserukire abanyagihugu bayitoye aho bwikorera umugambo uri ku butegetsi ibyo bishikizo n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Federike Wambuga Inyumvira ku bw'uwo munyepolitike rero ngo mu Burundi biragoye gutandukanya inamashinga mateka n'izindi nzego zigize igihugu kuko umugambo uri ku butegetsi ari ugena izo nzego zose
abanyagihugu bwirizwa kugira ijambo mu itwagwa ryabo bavuza kugira ijambo igihe bariko baritorera ya imigambi ya politike yobaje imbere kugyanga bashikane iyo bashaka gushika bongere batore bitorere n'abarongozi biyo migambi ataga hato karimwo nkuko amategeko yibasaba kandi mu mwisanzuro ntangere rero ico novuga nuko wacu ari ico bita ma demokarasi ishashingiye ku bashinga amateka aho abashinga amateka batorwa bagatorwa n'abanyagihugu baserukira abanyagihugu icyo tuzi wacyo nuko byukuri nta bashinga amateka uyu munsi batorwa baserukira abanyagihugu baserukira imigambwe yabo kuko n'imigambwe bagena kubera ko bazije yabakoreye hanyuma iyo bageze ko bakora bakorera iyo migambwe abanyagihugu bakazorindira ico bamarira bakazobura byukuri ni inzira gatatu zimaze bashiraho gusa kugira ngo bahe akazi abantu babo baronka amafaranga y'igihugu ariko atacu bamariye igihugu ibyo ndavyemera kandi ndavyemeza nuko rero iby'iwacu nabyo nuko kandi utandukanye inzego zitatu atabihari kuko uwo mugambwe uri ku butegetsi sinzi nuko ari umugambwe cyangwa ari ishyirahamwe ry'abantu baje kwicira ku gihugu gusa kugira ngo bakitabagaze bakirye bakinunuze bagiheze nibo bagena abajamo n'amashinga amateka nibo bagena abaja muri iyo leta nibo bagena uyu munsi abaja muri ubwo butungane cyane nibo babukoresha ku buryo wovuga uti uzonze uyu munsi ni nk'ikintu kimwe gihurikiye muri CNDD FDD
igenekerezo rya 30 ruheshi akaba ari umunsi mpuzamakungu wayo inamashinga amateka uwo munsi washinzwe mu mwaka w'2018 akaba ari akajya kukura abakaba bashinga amateka bakora umurimo bajejwe wo guserukira abanyagihugu babatoye urwego rw'inamashinga amateka mu Burundi rero ngo ntiriserukira by'ukuri abanyagihugu barutoye kuko nini rutaraje ishinga n'ibibazo bihanze abanyagihugu byashyikirijwe namwe mu banyagihugu bari mu mihinga itandukanye y'u Burundi ku bwabo rero ibibazo nkoramutima ku buzima bw'abanyagihugu ngo byagiye bisubikirana kimwe kimwe ku kindi ariko abitwa ko baserukira abanyagihugu bigira sinza bibazwa abo banyagihugu babona ko abashinga amateka bakorera ku nyungu zabo hamwe n'iz'umugambo uri ku butegetsi kurikira bamwe muri abo banyagihugu baganiriye na RP
bakavuga ngo nashinga amateka y'u Burundi kuko tubibona ntibiterekera by'ukuri abanyagihugu kuko ibibazo by'abanyagihugu twamenye ngo bitorerwa inyishu n'abatwara abategetsi bari muri executive n'ahandi bategereza kushikira abanyagihugu ibiciro biraduga ubuzima buragenda ariko tukabura aho nizeye umushinga amateka aba yavuze cyane tugomba tubyicarire babone yuko iyo abanyagihugu babatora ariko n'ubutegetsi n'ingo abashinga mateka bari gusangira ngo bashobore kuronka umushaha ariko n'amabanga bajejwe n'icyo cyo kubera ko mbere batabyigishwa cyane batabizi cyane babigira nk'aho bwari bashobora yuko bashobora kuba babigwa n'intambamyi n'urwego nyine rwashinga ntwaro
yamashinga mateka kutwica ubona ibibazo bya politiki nibyo ishyize imbere gusumba ineza y'abenegihugu kuko ikibazo cy'isukari ikibazo cy'ibitoro ikibazo cy'isima n'ibindi bibazo nyine bihanze abenegihugu nta kintu na kimwe babivuga turigira twumva nk'umukuru w'inama ashinga mateka ariko aritonda abasirika bavuga ku bijyanye n'ibyo bibazo biduhanze reka ni ukuvuga rero bashyira imbere amategeko ariko nayo nyine uri kuba haba nyine batora cyane cyane inyungu zerekeza ku nyungu zabo za leta no ku nyungu z'umukambwe uri ku butegetsi ariko ku kijyanye n'ibibazo biduhanze twebwe abenegihugu urabona ko nta kintu babivuga ko ubuzima bwarabyimbye ibiciro biraduga ariko nta dekarabaso twigeze twumva
kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe n'amashinga mateka turiteguturiyeho kweza uruhara n'amashinga mateka y'uburundi ku bibazo mbaramutima igihugu kiriko cyacamo tubona yuko umenga n'amashinga mateka y'uburundi ni ngo cyitaye kwita ingorane igihugu cyacu kiriko cyacamo cyane cyane abanyagihugu bato bato aho navuga ikintu cy'ibitoro kuguma gisubiriza ibiciro biguma biduga gitanga imyemerwa nk'ifungurwa bitajya batumva n'amashinga mateka y'uburundi ifata ingingo cyangwa ngo itange amategeko ku babigenzi kugira ngo bashobore gufata ingingo zishobora kuvana abanyagihugu n'igihugu mu kaga ni ukuri birahagije cyane
turabandanye n'amakuru avugwa mu gisata cya politiki ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga imigambwe mu Burundi arihaniza leta cyangwa uyundi mugambwe uwo ari wo wose kwivanga n'itunganywa ry'iyindi migambwe yahoze ngenda ku mana icegera cy'umukuru w'umugambwe sabanye Frodebu avuga ko ibiriko biraba mu Burundi atahandi biganisha atari ku ntwaro y'umugambwe umwe ku bwiwe rero abarundi n'abanyamigambwe bose ngo hageze ko bahaguruka bakanka k'imigambwe iguma itotezwa kuko ku bwiwe ngo ibiriko birakorwa mu mugambwe runaka bose barekeranye bizotandukira uwundi mugambwe impera n'imperuka n'iyindi yose ishikigwe umviriza rero ngenda ku mana n'icegera cy'umukuru w'umugambwe sabanye Frodebu
iryo bwirizwa shingiro ryemerera imigambwe myinshi muri iki gihugu iryo bwirizwa ryerekana ingene imigambwe itunganijwe n'ingene ikora ayo mabwirizwa yose arihaniza ubutegetsi arihaniza leta kwivanga mu by'imigambwe kwisuka mu by'imigambwe na cyane cyane mbere ubu kusanga umugambwe uri ku butegetsi wihaye uburenganzira bwo gutwara imigambwe yose iri mu Burundi mu kintu bita forum bagaca bibaza rero ngo mu gihugu cyose hari umugambwe bagaca batarivanga no mu by'imigambwe ubwo babonye ushobora kugira ijambo bagaca bagukinyiza bakawutoteza iyo ngendo ni mbi hamwe abarundi bose tutoba hasi ngo tuyiyamirize twaba dusubira muri za ntwaro twiyamiriza zadushingiye ku mugambwe kandi biriko birashikira umugambwe uyu uno munsi bari uwo mugambwe ejo cyangwa hirya y'ejo n'ubundi mugambwe ushobora kuvuka cyangwa uhari hamwe burundera kugira inguvu uboneke ku rubuga byose rigenda uko nyine to gituma atabora abangwe biriko bishikira ujya mugambwe ngo ace yinumira dutegerezwa kuva hasi tukumvisha umugambwe fendedede n'ubutegetsi bukomoka ko kizira kikaziririzwa ko leta cyangwa umundi mugambwe wivanga mu bikorwa by'ubundi mugambwe amategeko arahari abantu barasoma amategeko bakavuga ati ngaya amategeko mwarenze hamwe ari ibyigwa nshingiro byarenzwe cyangwa ibyigwa rigenga ingene imigambwe itunganye n'ingene ikora abo byega bakagenda bakavugana n'ubwo bushikiranganji ubu n'ubushikiranganji bw'imvaro hagati mu gihugu bagatora umuti bike mu biganiro apana mu gukoresha ingufu ibintu rero byaratangaje cyane kandi byaratuye n'ubwoba kuko hamwe twuramuka tukabutse mu mugambwe umwe rudende witiranwa na leta cyuba bibabaje inyuma y'imyaka tumaze twitwa ko turi mu ntwari y'imigambwe myinshi inyuma y'aho mu kwinjira muri uwo mugambi w'intwari ya demokarasi hononeka ibintu byinshi kubera abataritegereye neza cyangwa babitegereye nabi mu nyuma mu gutwara igihugu
leo se ngenda kumana rero akavuga ko ibyo gutoteza iyindi migambwe umugambi uri ku butegetsi wagiye wigira amajanja kuva kera ariko ngo byahaye byunyuka kuva mu mwaka w'2020 dusubire dukurikire leo se ngenda kumana
mu nyuma imigambwe myinshi aho umugambwe sendedete dushyira ku butegetsi niho twatangiye kubona intumbero ijyanye no kwanga indwara ya demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi bikaboneka ko hari kuhagaruka bukeye icyiyumviro cy'umugambwe umwe sendedete FDD gihugu ku ndwara abarundi turabandanya dusana bavyamiriza ariko ikiyumviro kirabandanya mbere mu mwaka wa 2015 mbere na kuba mu mwaka wa 2010 mukambwe sende je tudi wabaye nkubyenda bonyine mu matora mu mwaka wa 2015 ho wagiye wonyine mu mwaka wa 2020 isa n'ibikoreshe tubona ko kiyumviro kimitango myinshi kigarutse mugabo indwara ya demokarasi bitaboneka neza kigarutse ubu rero uko byifashe birateye amakenga cyane kuko kuva icyo gihe kuva mu mwaka wa 2020 umuganga Senedete watangiye kuvuga yuko utumva na gato mbere ugakoresha n'ubutegetsi bukomoka ko batumva na gato ko mu gihugu hashobora kuba abantu batavuga rumwe na leta ni ukuvuga bari mu yindi migambi bisigura ko twese twitwa rero ko turi mu mugambi umwe dufise umugambi cyangwa imigambi umugambi nyamukuru n'imigambi ukomoka ko imwe kuko atabyumvi binyuranye bishobora kuba mu gihugu urumva tuba tugarutse mu ntwaro y'umugambi nacyatangura rero ingwano zo kurwanya imigambwe isa n'iko iraboneka ku rubuga hatwumva cyane cyane nk'umugambwe
yari yose ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe sa banyafrode utumira mate tandukira amakuru avuga mu gisata cy'umutekano
rupiya
abanyagihugu hirya no hino mu ntara z'u Burundi baratewe umutima uhagaze n'inyifato y'igipolisi bamwe mu bapolisi bakaba bagize iminsi bagaragara bakoresha ingufu zidasanzwe iyo bageze mu banyagihugu babarondera ko cyane cyane amafaranga babasahura abo banyagihugu bakaba batinya ko iyo ngendo ishobora kubyara karambaraye umwanya uwo ari wo wose ni nk'uko twateguriwe na Eric Niyonzima
ku munsi wa mbere w'indwi tuko turasozera amasaso yarayaze ku mugwa mukuru wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba karakagwe k'abapolisi bariko baragerageza gutatanya abanyagihugu mu basanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki icyo gihe abapolisi bigenza busuma bashaka kujya kwegeranya amafaranga kuri uwo mugwa w'abanyagihugu bagiye kurasa rero ariko abanyagihugu babibankiye ivyo vyaje bikurikira ivyo vyabaye ukwezi kwari kwaciye ku mugwa mukuru w'iyo komine nyene abapolisi bagomba gusahura abanyagihugu nabo nyene babigenje juko abapolisi rero muri iyo mitego bashiramwo abanyagihugu hari naho biyoberanya mu kwambara nk'abanyagihugu basanzwe mu ntara ya Muyinga akace kari nkako karibonekeje kuwa cumi n'indwi uku kwezi akabwita abapolisi kari mu modoka ya komiseri atwara igipolisi mu ntara kari yadukije mu kuja guteza umudugararo mu banyagihugu babahigamwo amafaranga ako kagwi kahereye mu batwara amapikipiki kahereza mu batwara amamodoka icyo gihe akajagari bagateje umwanya ungana n'iminota 30 mu nyuma basubira kuririya bazanye barigendera ekivyo vyaranabaye no muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba abapolisi barayombokera abatwara amapikipiki bakabatoza amafaranga aho rero babagaze no kubirindiro bisanzwe bitazwi n'amategeko rimwe na rimwe mbere abo bapolisi bakabatanasiba no guteza amasanganya mu gucumita mu mapine y'amapikipiki ariko ariruka atwaye abakiriya mu ntara ya Mwaro naho nyene iyo ngendera hari abapolisi bahita cyane cyane abamanukana amakara mu gisagara cya Bujumbura abakora ku kazi bavuga ko abo bapolisi binyegeza ahantu hasanzwe hatamenyerewe mu masaha y'ijoro ubona ko abatwara amakari Bujumbura ariyo mabwirizwa bafise aho mbere bagiriza n'utwara igipolisi mu ntara kafise mu ruhara amakenga y'abanyagihugu rero nuko iyo ngendo y'abapolisi ishobora kuzokwega karambaraye abantu bakasiga ubuzima
arakoze Eric Niyonzima mu gisata cy'agatera kazi na muntu abanyagihugu mu ntara cy'ibitoke baratabariza abafungwa bari mu gasho cy'igipolisi cyo muri iyo ntara muri ako gasho hafungiwe abantu murengera bigatuma amagara y'abasinzikara bikonyugwa n'isuku rikeri harangwa hamwe no kuba tarose ibifungurwa uko bikwiye ni nk'uko twateguriwe na Daniel Kirahira twumva
n'ejo nageze kora sanjamwe wasohoye niba zone isoko baye mukiyeyo abantu benshi cyane bararenga
uyu ni umwe mu banyagihugu bafise ababo bafungiwe muri ako gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Cibitoke nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu ako gasho kagizwe na kumba kamwe gafungirwamo abagabo hamwe n'akandi kumba bashiramwo abagore abo banyagihugu baganiriye na FPA bakamenyesha ko biteye gahinda kubona muri ako kumba hafungiweyo abagabo murengera barenga ijana na 50 ibyo bigatuma barara bahagaze atabushobora kuryama kuko atasaganirizo baronka
mbana na kandaro kiye baravema gasho karimo nk'abantu nk'ijana na 80 kabisa yasha umuntu aho nahagarara bimeze cyisoni n'ubwoba abapolisi bava ku bantu bahari barenge nkavandire dehete narindi yo procurer araje masaha 10 bamara bakabanya barekura mugabo kubera ubwishi bwabo mugabo ivanye n'ukuntu harakarenganya mu gihugu bayikwiye batanu bukehaza 20 umva niyo ngora n'abantu ni benshi cyane ni benshi barenga
ikindi kibabaje ngo nuko akazu ka sugumwe kari muri ako kumba nyene bajyamamwo atasukuri harangwa kubera ubwinshi bw'abahafungiwe ukutaronswe imfungurwa zikwiye navyo nyene bikaza bisonga ubuzima bubi bwabo banyororo
kubagabura se ntabwo ari kibazo cyane hose kubagemurira bisaba kugemurwa n'imiryango yabo hanyuma kino cyo bagemuri amasaha yarenga yasaba ngo subire inyuma ngo amasaha yarenga arabaho umuntu avuye mabaye avuye mu bwe avuye mu kinanyana yagemuye saa sita cyangwa saa nwe wanduye saa kumi n'imwe kitakiri kibazo abarujya gushaka bafumbatisha hanyuma cy'isuku nacyo bazi ko abantu bamaze kuba abantu benshi isoko ricaye ibura ku ruhande rw'abagabo hari twareti imwe gusa irindani iyo twareti kare kare ifite umwanda ashobora kuko bageze ngo bihinde bayugure bihinde ukajya bagaca bugurura bashavuga bagwana nayo umva nta suku ifite
mu gihe ibyo byose bituma amagara yabo bafungwa yatanguye gusinzikara aho bamwe bavinze amaguru abandi nabo bakaba batanguye gutukura biturutse kutaronswa ibyo bafungura imiryango yabo bafungwa bari muri ako gashoka komisariya y'igipolisi y'intara cy'ibitoke baratakambira urongoye igipolisi muri iyo ntara abajejwe ubutungane hamwe n'imigwi ijejwe gateka ka dinamuntu mu Burundi CNIDH kunyarukira kuri ako gasho bakagira icyo kode mu maguru masha kugira ntiyasubire kurangwayo abanyororo b'umurengera
arakoze Danique iratwumva mu gisata c'indero ngo birateye isoni kubona abarezi bagwanira imbere y'abaregwa babo kuko ijo takindi vyerekana atari nyifata b'umunyamaso byashikirwe nari n'ibizi yahoze arongoye sendika y'abakozi ikorera mu gisata c'indero ni nyuma y'aho umuyobozi w'ishure rya Kivumya muri zone buruhukiro mu ntara ya Rumonge agwanye n'umwigisha imbere y'abanyeshure ibyanahagaritse ibikorwa by'iryo shure umwanya utari muto uwakurikiranira hafi bijanye n'indero avuga ko ibyabaye ari ingendo mbi isigaye yashinze imizi mu gihugu aho umukoresha atacuha abakoresha dutege yompi erari n'ibizi
ingorano yabaye hagati y'abarezi babiri bo ku ishuri shingiro ya Kivumya mu buyobozi Ndayishimiye Alexi n'umwigisha Ndikumana Elias ni ikintu n'imyifato iteye isoni ku barezi cyane cyane imyifato yabereye imbere y'abandi barezi n'abanyeshuri bumva rero ibyo ni ibintu bitabaho biva kuri kujya kuntu mu Burundi hasigaye hari imyifato yuko umukoresha akoresha ingufu ziwe ntabone ko umwigisha akeneye icyubahiro canke umukozi wiwe aho gukurikiza amategeko ngo akoze ikosa amwandikire hama abonye ananiranye canke atishuye canke yishuye ibitari byo amushikirize abamuruta aca ashaka gukoresha igikenye ciwe canke ingufu ahabwa n'abamutwara cyangwa ahabwa n'umugambwe arimo iyo nyifato ya Elias Ndikumana ikaba imyifato nayo nyine y'ubunyamaswa bose bagize imyifato y'ubunyamaswa kuko umuyobozi wawe akubajije ibyerekeye amakosa yo mu kazi atabikishije mu buryo butari bwo urahita ukamubwira uti ni ukuri uko siko wabimbarira ukamutaramukira ukamubisa ugutwara abakugaba yategereje kubaha umutware wiwe ariko bigiye mu ntambara nabo iyo ni ya nyifato yuko mu Barundi benshi batagishobora gukoresha ubutungane batagashobora gukoresha icyubahiro mu gihe hari amatati umwe wese ashaka gukoresha ingufu akibagira nawe ko bari kumwe nawe ashobora kuzana izo ngufu kandi akibagira nuko atari uburyo bwiza bwo gutwara cyangwa ngo uburyo bwiza bwo kwiregura
erabe n'ibizi rero saba ubushikanganje bw'indero kwigisha ibijyanye n'imigenderanire hagati y'ubuyobozi n'abigisha n'ingene bakwiye kubyitwaramo mu gihe habaye amatati n'ubunye dukurikire erari n'ibizi
icyo nuhanura rero nuko abategetsi b'u Burundi fatiye kuri bajya bo mushikiranganje bw'indero nibasubire kubigisha kubayobozi bababwire ingene imigenderanire hagati y'umukozi n'umukoresha igenda igihe agifite ikosa ingene urimumenyesha n'inyishu n'ingene ufata ukurikije amategeko cyo kimwe n'abakoreshwa bategeza gusubira kwibutswa ingene biregura mu gihe hari amakosa ariko mu gihugu amategeko atagishobora gukora uwakoze ikosa usanga akingirwa warenganyijwe nawe akabari wahanwa abo ntibyoroshye umbi yo ningendo kugira ihabse ihera hejuru nibashire mu itegeko kurwana mu ishure nibara kugwana mu kazi nibara kuko ntubutoye inyishu aho rero nugusubira naho nyine ukagaruka ku butunga yaba umuntu yaba umukoresha cyangwa umukozi azi yuko hariho uburenze itegeko nk'uwumurengeye azo kwikora ku butungane kugira ngo bubatature abantu ntibabirirwa baragwanira ku kazi ubu rero nibisubire ko ubushikiranganji bw'indero nibufate mu minwe kuko izo ni inyifato ziba henshi bamwe bakabigendera ko bakanuma abandi bagakoresha ubundi buryo mu bwatari bwica nibamenyere rero gukoresha ingendo y'ukubahana y'ukubaha itegeko y'ukubaha umuntu uko ari umuntu kuko umuhaye inkoni nawe guha iyindi ndabihanuye rero kugira ngo barondere uburyo kuko ingorane zose ziba mu kazi ziherahezwa mu biganiro ziherahezwa mu kubaha umuntu kuko naho aba yakoze ikosa agumana icyubahiro ciwe biherahezwa mu kubaha umuntu kuko naho aba ari umushefu wawe akakubwira nabi aguma ari umushefu wawe ucurondera ubundi buryo kuko hetuka ukamwihaniza ukandika ukurikije amategeko mugabo mu rufasho n'intambwe
dutandukire igisata cy'amagara y'abantu abanyagihugu bituri ivuriro rya zone rugaze muri komine Kabayore mu ntara ya Kayanza bagize urirongoye ingeso y'ubunyonyezi baridoga ko atamiti n'ibindi bikoresho bakihabwa ngo kandi ko umuyobozi w'iryo vuriro atera imbere nikivuriro aramutswa rita yari homba bamagiriza kandi kwihagira agace k'itongo ry'iryo vuriro niho dushikirizwa na Marie Ange Irakoze
iruhande y'ibikoresho bitandukanye bitakiboneka byoroshe ku ivuriro rya Rugazi muri komine Kabarore abanyagihugu babyitura bavuga ko atani imiti bakironka ngo baheruka babona imodoka iyizana gacha bagiye kwivuza bakababwira kuja kuyigurira ku mafarmasi uyu numwe mu banyagihugu baho yaganiriye na RPA
njanye mituweli nje kudahuzi kutanga amajana atanu ngo bashobora kugira ngo imiti ntayihari ngo ugende wigurire nko muri farumasi ngo ngaha ntayihari n'ibinini bita parasetamoro murabizi usanga bakubwira ngo ugende wigurire tukiyumvire kumwe n'ivuriro rikora tukaje twibaza ati none imiti ijya hehe
abo banyagihugu bagiriza Hakizimana Athanase arongoye iryo vuriro ko ari we yoba anyuruza iyo miti ngo kuko uko atera imbere ariko iryo vuriro aramutwa ritera rihomba
aheruka kwigurira imodokari biradubora kugira ati bitahora yuko ariyiwe mu gihe ivuriro ritagira igikoresho na kimwe tukabona imodoka yazanye imiti mugabo bwaje tugiye kuyivuza abaganga bakatubwira ko nta miti ihari niyo mpamvu tuvuga yuko hashobora kuba harimo ubunyonyezi
iruhande y'iyo miti baheruka iza ntibabone iyo irengera abo banyagihugu bituri ibitaro vya Rugazi bagiriza kandi Hakizimana Athanase arirongoye ko yigaruriye agace k'itongo ry'iryo vuriro akagira akiwe bwite
niwahalima ihakiri muivuriro nukuvuga haje nk'abategetsi bakaza kuraba ivuriro rica aho hantu ntihabere yaramaze kuhatwara kandi sihatoye twasaba rero musantera abyumve abarongoye amagara y'abantu babyumve mu ntara mbere n'umushikiranganji abyumve yuko ivuriro rya Rugazi rigeze ahatemba
mu ruganda rwa FPA ntituraronka Hakizimana Athanase arongoye iryo vuriro ngo twumve ica bivuga ko inkuru tuzobandanya
tumushimire Marie Ange Irakoze umushikanganji mu vyajeje harimwo uburimi n'ubworozi yarahawe uburenganzira ikigo anagesa gusubira kwegeranya umwimbo w'abanyagihugu ni mu gihe rero abarimye hirya no hino mu gihugu batabibagira amatoni y'umwimbo wabo wagiye kuborera mu bubiko by'ico kigo vyongeye abanyagihugu bagurirwa umwimbo wabo bawutanga ku giciro c'intica ntikize ariko hageze ko basubira kugura bakawubaha ku giciro c'umurengera ni nkuru twateguriwe na Revise niyo mugere
wari umwaka utarenze umwe gusa bigaragaye ko umwimbo wegeranijwe n'ikigo anagisa waboreye mu bubiko bw'ico kigo n'ico kigo nyene caraye gisubiye guhabwa uburenganzira bwo kwegeranya umwimbo w'abanyagihugu kugira kiwubike kizobone kuwushora mu nyuma kimenyesheje ko buca gisubira kwegeranya uwundi mwimbo ubwo burenganzira icese bwatanzwe na Sabitisi Niragira umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi
nesha abene gihugu yuko cya kigo cy'igihugu anajesa kijejwe kwegeranya umwimbo hanyuma kikawusubiza ku isoko ku giciro kitavuna ko nacyo nyene mu minsi iza kizotangura igikorwa cyacu kugira ngo gifashe mu kuziganya uwo mwimbo abene gihugu barose kugira ngo baronke amafaranga bagurirwe ku giciro cyiza kandi nabazaba bakeneye kubigura mu gihe umwimbo zo buri kuragabanuka ku isoko uwo mwimbo subiyeho bashobore kubigura ku giciro cyorohereza umuguzi
ariko rero naho biri uko uyo mukiranganje ubwiwe ari yemerera ko ibyabaye mu mwaka uheze umwimbu ukabonera mu bubiko atawo bihuriye n'ibyo icyo kigo cyari cyiyemeje ariko akagomba guhumuriza abarimyi n'abarundi muri rusange ko ingingo zikwiye zafashwe kugira ibyabaye ntibyisubirize
mu kirundi bavuga ati igiti ndi gukora mu jisho kabiri aricyo gituma twafashe ingamba zose zishoboka kugira ngo bifungurwa bizaba byegeranyijwe n'ikigo anajesa ntibizosubire kononekara nkuko vyabaye muri kahi
iruhande y'ibyo abeshi mu barimyi ntibigeze bakira neza ishingwa ry'icyo kigo bivanye n'uko ibikorwa byacu atawo bitaniye no kubabohera amaboko imugongo ibiciro icyo kigo kigura umwimbo w'abanyagihugu bishingwa bene byo batagishijwe inama kandi aribo bavunika byongeye mu gihe imwe mu ntumbero y'ishyirwaho y'icyo kigo kwari kugira ngo kiziganye umwimbu mu gihe habonetse n'umusesekara maze kirinde iduzo ry'ibiciro ku biribwa bimwe bimwe iryo hangiro ryabaye impfagusa ibyo bikagaragarira kukungene ibiciro byagiye biraduga bikaba umurengera nko ku bigori n'ibindi eka ubwacu n'icyo kigo nyene hageze kugurisha umwimbu wacitse ku icumu ntubore cyawugurishije umurengera aho rero naho abategetsi bamwe bamwe batawihagiye ngo baje kucisha amafaranga
arakoze Elvis niyo mwungere tumira mate tujye mu gice cya kabiri cyahariwe ikiganiro dukingira ibidukikije
erupeya
mu kiganiro dukingira ibidukikije cy'uno munsi tugaruka ku bijyanye n'amashamba mu Burundi turabira hamwe uko ayo mashamba yafasha muri kino gihe hamwe n'uruhara rwa hamwe n'abandi mu bugira icyo bakoze ngo ayo mashamba akingigwe ikiganiro mwagiteguriwe na Eroge Diveremesha
Dukingire ibidukikije
ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ariyo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima
ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Pibika Kigene ijwi ry'abanyagihugu
Ibice biri hagati ya 5 na 6 kwijana nivyo biri kwa mashamba ku butaka bwose bw'igihugu nkuko tubisanga mu vyegeranyo vy'abahinga batandukanye uko iminsi igenda vyibonekeza ko ikingirwa rya ayo mashamba ridahabwa agaciro hamwe aravogegwa mu kubakwamo ahandi naho ibinyabuzima biri muri yo bigahonywa aha twavuga nk'inyamaswa hamwe n'ibiti mu bice bimwe bimwe FPA yaganiriye n'abanyagihugu vyibonekeza ko bigeramiwe cyane bwa bamwe mu baharanira ikingirwa ry'ibidukikije turiko tugana habi bamwe mu bogira icyo bakoze kugira ikingirwa ry'ibidukikije rigigwe umugenzo cyangwa umugigwa mu gihugu nabone biboneka ko batabyitayeho ku rugero rushimishije n'ibyo mu ncamake ibyo tugiye kurabira hamwe mu kiganiro dukingire ibidukikije mu kuri iyo minsi yose ya 5 uno munsi muri kumwe kuri mikro na Eloge Diveremesha ndabahaye ikaze Ongera ndabaye ikaze twinjirana kandi mu idonido rya kino kiganiro iradio FPA yaraganiriye n'abanyagihugu basanzwe baba hafi y'amashyamba mu Burundi kugira ngo twumve uko ameze muri kino gihe twavuganye n'abegereye ikibira hamwe n'ishyamba rya Rukambati
n'umunyagihugu amari kumenya nyanzara ariko turaba ibidukikije kambasi irimo izone kagira abageni urabona ko amashyamba arakinduwe neza bivanye n'uko abenegihugu usanga bariko baragenda bicira ibiti acarimo adahaze rero turasaba ko intwaro bahakanurira kuko burya abenegihugu bamaze kubogera amashyamba kabisa bibangamiye kubyara ibinyabuzima biri muri ayo mashyamba
Ishamba rya Rukambasi ryaravogewe bararimamwo barubase mu tuzu arimo cane rwose barabogeye rwose kandi ishamba rya Rukambasi riravogewe cane rwose
musira bihakorwa no musi cyane no dukikije birahari rwose byishyizwe babyimejeje ingane ya kiba cyayo kubera yumye yahedera kamilisi bashimye se rumbani bazaho ngo dukikije ibiti basenyayo bakazana abantu bagacana uruhigi nk'abahigi uko ku mugabo ntabigaragara feri ntabigaragara ntabigaragara bikorwa rwayo mugabo mva ahegere ni hamasumiro abane chunga rahari marahari kwebi turabona n'imyambaro imbwa urumva kubera nkakum bavuga bagenda cyangwa hembo kabo kadashimishije abahendesha bibiri bakashimigano bakabahendesha udufaransa nshamishije ugasanga baguye umutego ukureka jene yakabikora mukara
nk'uko twari babwiye mu ntangamarara uburundi bufite hagati y'ibice bitanu n'ibice bitandatu ku ijana by'amashyamba ku buringanire bw'igihugu cyose ni ibiharuro biri hasi abyegeranijwe n'ibisabwa ku rwego mpuzamakungu ku bumwe mu baharanira ikingirwa ry'ibidukikije mamer kabushimike uwarongoye ishyirahamwe abagenzi b'ibidukikije amenyesha ko bibabaje kubona n'amashyamba yari ahari atitaweho bikwiye
rwego mpuzamakungu rwemeza ko igihugu gifise amashamba iyo gifise ibice birenga 11% ugereranije n'uburinganire bw'ico gihugu twatangura kuvuga ko mu Burundi hari ubwoko bubiri bw'amashamba amashamba cimeza kingiwe n'amashamba yatewe na leta n'ayandi yatewe n'abanyagihugu ubwoko bwa mbere bw'amashamba bugizwe n'amashamba cimeza twovuga nk'ishamba cimeza rya Ruvubu Kibira Rusizi Gisagara Vyanda Bururi Makamba Mukungu Rukambasi Mabanda Nyanzarak Karera Nyakazu Rumonge Kigwena Kinoso Monge na Mpotsa hanyuma ubwoko bugira kabiri nabwo bugizwe n'amashamba y'imikaratusi yatewe na leta be n'amapinus na cane cane mu yahora ari amakomine ya Rutovu Bururi Vugizo Vyanda na Mabanda ukongera ko igiti cy'amapinus n'imikaratusi vyatewe nyene n'abanyagihugu mu matongo yabo kama muri kino gihe turavye uko amashamba yifashe turashobora kuvuga ko hamwe ileta atacho yokora ngo ihagarike ihonywa ry'amashamba reka mbere na raporo ya PNUD yo mu mwaka wa 2015 iravuga ko atagikozwe mu myaka 24 iza atashamba rizoba rikivugwa mu Burundi mu minsi iza ibintu bigumye uko biri byose izo byose ubwo bwigori izo byose byakozwe birashobora kubifagusa tugatahira zayora uruvyaro rwacu rugahereza ku bugararwa rugahereza ku nzara rugahereza ku ngwara kubiza by'imyuzurira ibihuhusi bomagurika ry'imisozi ku bushuhe kwihindagurika ry'ibihe kwikama ry'amazi buhoro buhoro kwihona ry'ibikoko hanyuma tukabora wa mukerarugendo bahora baza bakinjiza amahera y'agaciro umurumva yuko n'ibyaguma uko dufise kazoza karimo umwijima udasanzwe izo nkurikizi rero kandi twibutse yuko zimaze kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zimwe zimwe
umunyagihugu yahora abona hari itoborera canke nyine agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata amanzuri iyo yiteye mu ngundo y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahugu
twaragerageje kumenya ikibaba gituma amashyamba adakingirwa bikwiye mu Burundi nk'uko byavuzwe n'abanyagihugu mu bushyikiranganji mu byo bujejwe harimwo ikingirwa ry'ibidukikije ntitwashoboye kubaronka kugira abahe insiguro abarundi ntitwagarukirije aho twaranabajije na bamwe mu ndongozi batogwa n'abanyagihugu kugira ngo babaserukire canke babashyikanire ijwi hejuru mubo twavuganye harimwo abajeye inama wo mu makomine abatari bake muri bo ubabajije ibijanye no gukingira amashyamba canke ibidukikije muri rusange bavuga ko bimeze nk'ibiri mu mpapuro gusa aho byanditswe babiri muri bo bavuga ko ikibazo cy'ikingirwa ry'amashyamba mu makomine batowemwo bisa n'ibiri ku iherezo ry'ibirajishinga amanama mpuzwajambo y'amakomine
umwanya maze muri conseil communale eridike yo gucunga ibidukikije ntiyo ndabanzara keretse ko muri komine hariho amaserivisi nyana zijejwe yo gucungira ibidukikije mugabo ni komine nta eridike ihari muri conseil communale nta eridike ihari nyine icyo gikorwa uburyo haba hariho nk'uburyo bw'amafaranga bwagenewe icyo gikorwa dushobora kuvota muri bije anuweri communale sindabona kabisa yacu navuga ko nuko rititaweho ku rugero rushimishije nk'uko nzategerezwa kandi iyo rititaweho biheza bikagira ingaruka mbi cyane ku buzima bw'abantu njyewe mbona ari bisanzwe nta shaka rihagije muri abihari
nyanzabake turabona yuko intwaro ititayeho gushingira ibidukikije kuko twarabonye ishyamba kimeza ryasanzwe rihari ku mutungo wa rubindi rimagwa n'abatumwe na musitanteri wa komine Nyanzabake kandi hari hasanzwe hariho abari basanzwe baricungera mu nyuma yo guhindura abari baricungera asaza n'abiwe abari bo rero batangura kurimara baca amakara basenya y'inkwi tubona iminsi yose basohoka basohokanye imiganda y'inkwi bashora mu nyuma tubonamo amakara basohokana imifuko y'amakara rero turatuba turakoma induru n'abajeni nabo baratubye barashika ku mutungo wa rubindi ariko ntacavuyemo ntituzi rero yuko hariho amahera muri komine ategekanywa muri icyo gisata twe twibaza yuko muri icyo gisata hariho uburyo butegekanywa bwo gukora ibyo bikorwa ariko ntitubona ko hari ibigenda
namashinga mateka ahari kandi abatogwa n'abanyagihugu ngo babaserukire ukubaserukira kurimwo no gusuzuma ibikorwa bya leta naho nyene FPA yarashyizeho kugira ngo twumve uko byifashe muri urwo rwego umwe mu bashinga mateka yatwishyuye ko naho hari uwo mugwi ujeje gukurikirana ibijyanye n'ibidukikije mu namashinga mateka uyo mugwi biboneka ko uhari ku izina gusa
nk'uko n'abashinga mateka umugwi mutekereje harimo uburimi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe n'iterambere rusange uwo mugoreho urongowe mbere n'uwitwa joki shanta uriho mugabo nta nikujyanye n'ibisanzwe ukoranye n'ibisanzwe ntabyo tubona ibijyanye n'ibidukikije kabisa ntabyo mbona bakora kuko nk'akarorero abahigi nyinshi mubona imyuzure iba mu kiyaga Tanganyika ariko uwo mugwi nta kintu na kimwe wigeze ukora ntiwigeze unashyika kuri tere ngo urabe ingene bimeze cyangwa kihokorwa iki kugira ngo ibidukikije ntibihungabane uwo mugwi rero turi ko turaraba muri rusange ni umugwi ngaho ntacyo ukora kuko ibidukikije cyane byahungabanye hirya no hino mugabo ntusange na raporo cyangwa ngo ushyike kuri tere ngo urabe ibyokorwa cyane ngo ushyikirize mu nama nshingamateka ati nka twebwe turimo muri uwo mugwi tubona ko hakorwa iki kugira ngo ibidukikije ntibibane n'ibihungabana byongeye muri uwo mugwi mu bigeze harimo uburimi n'ubworozi turi ko turaraba uburimi n'ubworozi nta kintu gihinduka nta kintu gihinduka na kimwe mu bijyanye n'uburimi n'ubworozi nta kintu tubona gihinduka kandi uwo mugwi ukomeye cyane mu bigezwe tusaba rero ko uwo mugwi wokwikeruka ugakora ibikorwa byawo nk'uko ari umugwi ukomeye cyane muri rusange navuga ko uwo mugwi ni umugwi nyine uri aho mugabo nta bintu birebire tubona uri kurakora
byerekeye abaserukira abanyagihugu biboneka ko batitaho bikwiye ikingwa ry'ibidukikije harimo n'amashyamba turiko turavuga ko umwihwezo wa Mamea Sawishinike arongoye abagenzi b'ibidukikije ni uko ikibazo nyamukuru kiri ku bategetsi bo ku rwego rwo hejuru badatanga akarorero keza
ubwa mbere ngaha turavuga yuko leta nayo nyine ibifisemo uruhara rutari ruto kuko iyo leta yaranyereye yarahumirije yaradohotse ku bikorwa byo gukingira ayo mashyamba mu kudashyira mu ngiro amategeko iyo nyine yiteguriye kugira ngo ayo mashyamba akingirwe reka mbere izo byaravuye ku ntwaro mbi ituma ayo mashyamba n'ibidukikije bidakingirwa ni ukuvuga aha duca tuvuga ko inyana yishwe n'amata nta wundi muti kandi umwera uva ibukuru ugakwira hose amashyamba rero twategerezwa kuyabungabunga kuko ase akamaro ntangere
turacyari mu kiganiro dukingire ibidukikije. Twamaze kubona ko ikingirwa ry'amashyamba yaranatanzwe ari na mato ku butaka n'igihugu bidashemeye, naho biri uko amashyamba yo yarafitiye akamara ibinyabuzima na cyane cyane abantu. Umwe mu batumire muri kino kiganiro Mamea Sabushinike amenyesha muri rusange ko amashyamba mu gihugu ubundi ari itunga ridasanzwe rifasha muri byinshi na cyane cyane kukubaho neza kw'ibinyabuzima.
Amashamba arabika amazi y'imvura mu mizi y'ibiti mu gatasi, muci naho ivyo biti bikayarekura inzuzi zigatemba, abantu bakavoma bakarima, ibikoko bigashoka mu myonga bikanywa amazi, ingomero z'umuyaga nkuba zikubakwa. Nico gituma ubona mbere n'ingomero z'umuyaga nkuba zubakwa cane cane ahari inzuzi ziva mu masoko ari mu mashamba cimeza. Ayo mashamba arakwega kwega imvura, arazana impemu zimwe bita oxygene, akanunuza impemu zirimo uburozi na cyane cyane buvuye mu mahinguriro. Amashamba turayakuramo imiti, mu mashamba turakurayo ibyo dufungura, eka mbere ayo mashamba arakinga inkukura kugira isuri n'imicafu ntibibandanye byononera ibinyabuzima biri mu nzuzi no mu biyaga biri mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo mashamba arakinga cane bimwe biboneka ko akanovera k'isi ndimwa katotahira mu mazi no mu biyaga. Amashamba atuma ibikoko bironka aho biba kandi bikaronka n'ico bifungura. Amashamba atuma ubushakashatsi buca butera imbere, abahinga bakamenya ingene iryo shamba ryabayeho, ingene ibikoko birondoka, ikibitunze, ingeso z'ivyo bikoko, reka bakagerageza imiti yo kuvura abantu bayigeragereje ku bikoko na cane cane ibifise isano rinini n'abandi. Amashamba abungabunzwe neza atuma ingenzi ziza kuratira ijisho ayo mashamba, hanyuma amahera y'agaciro akinjira mu Burundi, izo ngenzi zisubiye iwabo mu bihugu zaje zivamwo zikarata Burundi zikavuga ziti Burundi bumeze uku n'uku n'uku. Iyo hari amahoro bukavuga bati Burundi burafite amahoro, bufite amashamba ameze uku, bufite ibikoko bimeze uku, abandi bavyumvise bakazoca bagira ingendo muri iki gihugu cacu.
Amategeko shingira amashyamba arahari mu Burundi naho atubahirizwa. Tuzobirabira hamwe mu ido n'ido mu gice cya kabiri cya kino kiganiro cyo ku munsi wa gatanu w'imvira. Mu kurindira munyemerere mwebwe mwese mwari muteze abiri kino kiganiro kuva mu ntango kugera aho kigarukiye ndabakengurukire. Nshimire kandi n'abatumire bemeye gutanga intererano zabo muri kino kiganiro. Mwifuza namwe kuduha intererano kuri kino kiganiro cyangwa gusaba ibiganiro byakozwe be n'ibyokorwa n'igisata yari ibidukikije mu iradiyo FPA ijwi ry'abanyagihugu, murashobora kutwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso wo guteranya 49 18 91 11 85. Ahandi mushobora gusanga ibiganiro byakozwe ni ku rubuga ngurukana bumenyi rwa FPA ariko we zitatu akaburungu FPA akaburungu BI. Eloge Divin Remesha nariko ndabashikiriza kino kiganiro, nkaba ndabike banuye ndabipfuriza amahoro mu banyu no mu byanyu na gasaga.
Cari kiganiro dukingira ibidukikije, kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
Arakoze Eloge Divin Remesha, murakoze nawe mwese mwakurikiye no makuru akaba ari hano cyasozereye. Nshimire n'abagenzi banje batorokanije hamwe nabo mu buhinga bw'ibyuma batumye mudukurikira atankomanzi. Onezime dushimagize mwabashikirije, ndabasezeye ndayipfuriza koroniko.